wamenye kunezereza, wamenye kunezereza, wamenye kunezereza, washize indirimbo nsha mu mutima wanje. Itwa Daniella irakote ando murundi kati navukiye mu Burundi mvukira mu bwiza afite imyaka myinshi cyane natangiye kuririmba nkiri umwana muto kuko nabitanguye nkiri muri Sunday school rero nabikuriyemo ndabimaze igihe kitari gito uretse ko nyine natanguye kuja muri studio vuba ndibuka ko natanguye kuja muri studio 2015 najana na grand frère wanje cyangwa na mukuru wanje niwe yatanguye kunshira mu bintu byo kuja muri studio kuko kare nari nifuza kuzoshuka kure kujanye n'umuziki mugabo sinabona ubizoca mugabo mukuru wanje nubwo ko ari yanciri inzira azaranje na muri studio agiye gukora nanje nkamufasha nka bakinga ari niyo nigeze kuririmba couple rero c'était en 2015 ni Jenny yandikira nze kwandika indirimbo zitari nkeya ariko itumaze gushaka urutonde neza indirimbo zirenga cumi zirarenga cumi kuri aribwo buzima bwanje ndabyiyumvamo niyo mpano ya mbere nkunda mu mpano zose mfise na cyane cyane nico nifuza biciye mu kuririmba ndazi ni benshi bazokizwa ndazi ni benshi bazofashwa ni benshi bazohinduka oya indirimbo cumi ntiziraje ahabona zose mugabo ndazi ko maze gukora indirimbo zitatu ziwanje nkaja muri studio mugabo indirimbo imwe niyo yampaye amahirwe kuja ku mugaragaro canke ku nashoboye gupostinga kuri YouTube ego ndiga niga kuri kaminuza primaire nayige kuri Mutangasid epe Mutangasid ama secondaire nayo nayize ahatandukanye narize muri Rohero kuri Sebe ama camereza mu cibitoke ca Rugombo twavuse turi abantu umunani ariko dusigaye turi abarindwi cyane ndasimana myinshi ndasimana ya evangelisation cyane kuvuga ubutumwa ndasimana yo kwinterpreta ndafise n'impano yo gutamba intambo zijya z'ikirundi ndase n'impano yo gukina amafilme cyangwa amateatre ndakuririmba cyane iyo ndiko ndabikora mba numva ari ubuzima ndimwo kandi nico naremewe guhimbaza imana no gutazira imana abakunzi banje b'umuziki nababwira yuko ica mbere banshigikire kandi ndasi ibikorwa byinshi cyane ngiye kugaragaza muri uyu mwaka wa 2022 ni byinshi bagiye kubona ndiko ndabategurira byinshi kandi bagiye kubibona nibazidoga ya niba baje kuri channel ya BAC Global TV bakore subscribe bapartage basharinge hose bati bagiye like na comment